Jerusalema, ikayala mi Ngilondoloze Uambe nami Zunga ngishila nami Jerusalema, ikayala mi Ngilondoloze Uambe nami Zunga ngishila nami I'm not perfect, I came from ruthless times as a juvenile. Ngilondoloze, zunga ngishilana. Look into my eyes, see pain and sacrifice. What goes on my mind, just trying to survive. Ngilondoloze, zunga ngishilana. Toma kae mawuru
Aukulana, ilondoloze.